abantwana kum kwinto yonke. Abantwana kum baluthando. Baluvuyo. Ntoba mandibondle bakhule. Ekhayelisha kunzima kakhulu. Izinto ezibulala umntwana esemncinci yidiarrhea nokuvomita ne-HIV ne-malnutrition ne-pneumonia ne-TB. Into endayithandayo kuba ngumama. Bathanda abantwana bam. Umntwana wami igama lakhe yayinguluvo. Ingumntu nje onothando. Soleke na 1-11 months. Into ebuhlungu kumama nobunzima athi anobufumana kukuba kusweleke umntwana ezandleni zakhe kuba ubume bangoku na 15 years. Utshintsho lwam ekubeni ndandifumene laa ntlungu ndazibona into yoba ndingumama onothando oqinileyo onokunceda abantu. Umsebenzi wam ndisebenza as a mentor mother. Uyaphinda adlulise kwabanye oomama into yoba bakhulise abantwana babo kakuhle.
Umntana wam wesibini igama lakho kwakunguXabiso. Wayeze kuthiwe nguXabiso nje wayexabisekile kuba ngumntana wokuqala emtshatweni wam. Wagula nje i-one day wanihlaba. Oyi-one day ngengomso ekuseni wasweleka. Ubona umntana wakho eswelekile kubuhlungu. Sungabinalo nethemba nje. Igama lomntana wam nguAzosule. Into edala uba ndithi ngu-Azosule kuba besikade silila kuba besesalahlekelwa ngumntwana.
Injongo yam ndifuna umntwana kantomzodwa akhule ephilile afane nabantwana bam ndibafumene emveni kwengxaki ebindehlele.
Unozuko kaShem uyakwazi nokuba umntu akumamele oza akwazi nokuba acebise akuadvise kuloo nto oyithethayo. Kodwa xa kukhona yena ndiba ngathi ndihleli naye umama wam. Ndenza ndizidle ngokuba ndim nokuba ndikwazi ukuhoya abantwana bam.
sona ngoku ndiza kuba. Seqaleni kwakhe until umntwana ade abe mdala.